ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana mwe mwibanywanye mukurikira yimbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye ma mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido birangiye perezida Evariste ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi aciye bugufi asaba imbabazi yemera ko abakinyi biwe bakina bambaye visiti Rwanda ibi ni ibintu byatangaje abatari bake kubona ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwanze ko abakinyi babo bakina bambaye visiti Rwanda ariko bikarangira abakinyi b'u Burundi bafatiwe ibihano bikomeye cyane none perezida Evariste Ndayishimiye yashizwe abona ko kwambara visiti Rwanda ataco bitwaye kandi abona neza ko u Rwanda rufise imbaraga nyinshi cyane aho nyine yabonye ko ibyo amaze iminsi yibwira bitanashoboka kuko ubu yagondojwe yemeye ko abakinyi biwe bakina bambaye visiti Rwanda turaza kubigaruka ko mwidonido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi cyane ndetse n'ikinyegeje inyuma y'ibi byose aho amatwi adusumira avuga ko perezida Evariste Ndayishimiye ariwe waratanze itegeko akavuga ko nta mukinyi n'umwe w'umurundi ugomba gukina yambaye visiti Rwanda none yaje kubona ko ibyo ari kwibwira atabishobora kandi yaje kubona ko byanze bikunze u Rwanda rufise imbaraga zikomeye cyane yaba mu karere ndetse no muri Afrika hose no ku isi hose akaba ariyo mpamvu yashizwe akemera kwambara visiti Rwanda kuko yabonye ko ataco ashobora kwigezaho kandi ko agiye gufatirwa ibihano bikomeye cyane byose nyine muraza kubikurikira muri ano makuru kwabateguriye turanababwira kandi ko hari amakuru ahambaye cyane avuga ko hari abanywanyi ba CNL bafashwe ku itariki 10 kuri ubu kugeza ubu ngubu bamwe bakaba barasohowe abandi bakaba batarasubira kuboneka aho benshi bikeka ko abatarasubira kuboneka babagiriwe nabi nk'uko bikunze kugenda aho abanywanyi ba CNL bafatwa bagapfungwa bakaborezwa igufa abandi bakicwa byose bikozwe n'ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye turaza no kubabwira bishasha mu biko birategurwa n'umushingamateka gato Rwasa ushaka gukora ibishoboka byose akihora ku badede kuko bamaze igihe kinini cyane bamusamburira umugambwe kandi bakaba bari kumugendaho ariko benshi bakibaza impamvu umugambwe uri ku butegetsi utinya umushingamateka gato Rwasa ariko amakuru adushikira akavuga ko impamvu ari uko nta gihe CNDD-FDD yigeze itsinda gato Rwasa matora ahubwo ko bagiye bayamwiba akaba ariyo mpamvu bamutinya ku rugero rutarigera rubaho byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru wica ubusabwa nta kindi no gukanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo nakababaro kenshi abarundi bakiriye inkuru y'incamugongo ku ngingo imaze gufatirwa umurwi waserukira u Burundi mu mahiganwa y'umupira w'amaboko basketball yo ku mugabane wa Afrika ni inkuru yasohotse mu minsi ishize ariko ikaza ishavuza abarundi batari bake hari byumviro abarundi batandukanye bari bayitanzeho none birangiye perezida Evariste Ndayishimiye yemeye ko iyi kipe y'u Burundi ibandanya imikino kandi yambaye visiti Rwanda iyo ngingo mvuna mutima imenyesha ko umurwi dinamike BBC utsinzwe impaga mu rukino rwo yihuje n'igihugu cya Maroc imvo y'iyo ngingo nuko hari akarwi k'abategetsi kategetse ko umurwi waserukiye u Burundi utokombara umpuzu ziriko inyandiko visiti Rwanda. Iryo jambo riramenyerewe ku myambaro myinshi mu nkino zitandukanye ku isi haba no mu nkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru. Ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi Febabu yari ryasabye ishirahamwe rijejwe urwo rukino muri Afrika bareko uwo murwi w'abarundi utokwambara umwambaro uriko iryo jambo visiti Rwanda, ariko ico gisabo ricemewe kuko bwaba ari ukwikura mu bandi kandi kwaba ari ukumenja bikomeye cyane. Mu rukino rwa mbere umurwi wa Dynamic BBC wakinye na Afrika y'Epfo itako irarutsinda, harabaye impari kuri iyo myambaro. Mu nyuma haca hafatwa ingingo ko iryo jambo ripfutwa abarundi bagakina ritaboneka. Abenshi bari ruhukije kuko bari bafise ubwoba ko Dynamic ishobora guca yirukanwa. None ibyo abarundi batinya nibyo byabaye kuba ari Dynamic irirukanwa. Iruhande y'abakinyi bazi gukina neza bari bafise icizere cyo gushika kure birukanwe muri ayo mahiganwa, batako batangishwa ni hadabu bazeze ube gito bw'akarwi k'abategetsi buzuye inzigo z'akazikira mu mishamirano ndetse n'ubugome bukabije cyane. Inyifato yako karwi kabiyita indongozi ihejeje guhesha ishusho ribi igihugu cy'u Burundi ko abo bitwa ko bategeka batwarwa n'amarangamutima yabo bwite akuraba inyungu rusange zega igihugu n'abeneco. Abarundi baba ababa mu gihugu n'ababa hanze nubwo bataza kuvugira hejuru baraza kumva batewe isoni no kubona hahagazwe imbere n'abitwa ko ari indongozi bafata ingingo z'akamaramaza imbere y'amaso y'amakungu. Iyi ni ingingo yashavuje Abarundi batari bake, aho benshi bashavuye bagakorwa n'isoni kubona abategetsi b'u Burundi bafata ingingo z'akamaramaza mu maso y'amakungu. Benshi bakemera ko naho bisubiyeho ariko biboneka neza ko bose ubutegetsi bw'u Burundi budahari, kandi byerekana neza ko akarwi karongoye u Burundi katifuriza Abarundi ineza. Abarundi bari bakiriko barahangana n'ibimaramare bafise bitewe n'amajambo y'indongozi zitagurika mu kuvuga, aho usanga bahuruduka mu kuvuga amajambo adahuye n'igihagararo bari bafise, bigatuma ayandi makungu aguma yihera iryinyo mu gutunga urutoki umurundi wese aho aciye ngo ehe bamwe barongowe na babandi. None ubuho nibyahuha bigiye guhuhuka, ibiriko birakorwa n'abategetsi b'u Burundi birateye isoni cyane kandi birababaje. Ibihe nk'ibi twaraye tubonye ningero ipima uburebure ubwaguke n'ubujakuzimu bw'ubwenge bw'indongozi, kuko umuntu yiyambuye iteka aba yiyambuye agashambara. Ni gute umukuru w'igihugu yifuza ko u Burundi buhumurumbirwa mu kugenderwa n'ingenzi ico bise visiti Burundi mu gihe indongozi zigifise agatima tareko kwaka no kwankiriza ineza itumbera abandi? Ni gute amakungu yo tugirira icizere cyo kudushigikira mu bikorwa by'iterambere mu gihe natwe tutifuza iterambere ry'abandi kubwo inzigo dufise? Perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi bafatanya kurongora igihugu cy'u Burundi barafitiye ishari rikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda, kuko cyateye imbere kandi akaba ari igihugu kiri mu mutekano kandi gifise ibintu byinshi cyane. Akaba ariyo mpamvu kubona abakinnyi b'u Burundi bakina bambaye visiti byabariye, ariko bigatuma bigaragaza nabi mu rwego rw'amahanga. Abasokuru bacu bari baraduciriye umugani wadufashije muri iyi minsi uvuga uti inzigo y'imboga ntitobora inkono. Benshi baremeza ko inzigo Perezida Evariste Ndayishimiye afisiye u Rwanda rwose ataco izamara, kuko u Rwanda rwo rabandanya iterambere mu gihe we ari kuba mu bintu bidafatitse. Byose keza twaraye tubonye byo gusukura ibisagara n'igihugu cyose mu gushaka gukwega abatugendera, si byo byari byihutirwa, ahubwo hakwiye kubanza gusukwa imishaha ya bamwe mu ndongozi zuzuye ububi gito ari nabwo buzingamitse igihugu ntikigere gitera imbere, ahubwo kigasubira inyuma nk'ikiberenge. Ibi ni agahinyuza ko ibyirirwa biraririmbwa ko twashize Imana imbere ari ibinyoma, kuko nta muntu w'Imana aba ingaruzwa muheto y'inzigo ku babanyi, ahubwo arangwa n'impuhwe no guharira abamushaye, ko byose nyine bikaba biboneka neza ko naho abadede birirwa babeshya ko basize Imana imbere, ntago bigeze bayishyira Imana imbere, ahubwo wamengo bashize shitani imbere kubera inzigo bafise. Turihanganishije abo bana b'u Burundi bamaze iminsi bahura n'ibibazo bikomeye cyane, kandi turasaba indongozi z'u Burundi gukora ibishoboka byose zikongera zigasubiza ijunja n'ijambo u Burundi mu makungu, kuko indongozi zikomoka mu mugambi wo ku butegetsi ziriko ziracafuza bikomeye cyane igihugu cy'u Burundi. Kongera kwihanganisha n'abarundi bose muri rusange kubwo gucafura kw'izina ry'igihugu cyabo mu maso y'amakungu, ntibacike intege burya gato gatekeye amahwa karimena inzigo yama ihitana mweneyo. Hari umunsi u Burundi buzohaga rirwa n'abana babwibarutse baze agaciro k'ingobyi yabahetse. Benshi bavuga ko u Burundi hari igihe bukizagira bukabona indongozi ikwiye kurongora u Burundi, kandi bukabona ukwiye guhuza abana b'abarundi, bikatandukana n'uko nguko ubona ko u Burundi burongowe n'akarwi gato cyane kamaze imyaka myinshi gafukamye mu nda abarundi. Ibyo byose nibyo byateye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba abona n'igihagararo u Rwanda rufise makungu, abona n'uburyo kibagiye gushirwaho ibihano bikomeye cyane, ahita yemera ko uwo murwi wabandanya urukino yambaye visiti Rwanda, kuko yabonye ko atacu yahindura ku Rwanda, kandi yabonye ko u Rwanda rwamaze kugera kure. Amatwi adusumira Perezida Ndayishimiye yoba yemeye ko umurwi Dynamo BBC ubandanya inkino wambaye umwambaro wanditse ko visiti Rwanda, kuko iyindi mirwi yose iri mu ihiganwa Pretoria muri Afrika y'Epfo yambaye. Naho dinamike BBC yatakaje urukino rw'ejo haheze kwari kuyibuhuza n'umurwi wo muri Maroc iracafise amahirwe hamwe yoguma yigenza neza mu zindi nkino. Atagihindutse Dynamo BBC zokina uno munsi aho iza gukina na Angola. Amakuru twaronse avuga ko umukuru wa Dynamo BBC yarinze kwishikira i Bujumbura kubonana na Perezida Ndayishimiye, aramusigurira amategeko agenga izo nkino n'ico u Burundi buhomba hamwe na Dynamo BBC yo kwirukanwa mu higanwa. Igihugu kiricwa n'abahanuzi babi. Wari yahanuye ingingo za mbere Apotre Jean Paul Manirakiza arakwiriye kubibazwa. Kwitonesha kwa cane gutuma abahanuzi b'abakuru babakoresha amakosa mabi cane. Ni intambara hagati y'ibihugu zitaduka kubera abahanuzi babi cane. Turabandanya kwifuriza Dynamo BBC ko yoshira kure mu ihiganwa irimo, kandi ko yakihangana kubwo amakosa yakozwe n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru, indongozi zidashakira ineza abene gihugu, indongozi zishaka ineza z'ababo zidashaka ineza z'abarundi bose, kuko yo habamwo akanote kareba kajya kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kwanza bikunze inkino ziba zarabaye, ariko kubera ko ataka note kigeze kabamo nyine, niyo mpamvu ibi byagenze gutya. Ariko benshi bagahamya ko ibi bintu biriko biraba rwose biteye ubwoba kandi bibabaje. Abarundi bakwiye gufatana mu nda bagatabara igihugu, kuko aho bigeze birateye ubwoba kandi birababaje. Benshi bakavuga ko bikunze ibi bintu bitazijana kandi ibi bintu bitazagarukira ahangaha. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL mushingamateka Simone Bizimungu yasohoye urwandiko rugira ico ruvuze ku citwa ikoraniro kaminuza ryatunganijwe n'abantu bahoze mu biro bikuru by'umugambwe CNL. Bavuga ko batemera uburongozi bw'umugambwe CNL bwavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umwaka wa 2023. Muri urwo rwandiko mushingamateka Simone Bizimungu arerekana ingene abajejwe intwaro n'umutekano bahagarikiye ibikorwa bigamije inkinamico y'ikoraniro kaminuza ryabereye ingozi kuri uyu wa 10 ntwarane 2024. Ibyo nabyo bikaba byabaye mu ntara nka zose z'u Burundi, aho wasanga bihagarariwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano aha agasaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kutivanga mu bikorwa by'imigambwe eka ndetse no kudaha agaciro ibyavuye muri iryo koraniro ry'ingozi kuko ritari risyisunze amategeko. Yasabye kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi gutebura ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu atemberera rusange n'umutekano ngo urekeye kwivanga mu bikorwa by'imigambwe nuko butoha agaciro ibyavuye muri iryo koraniro ry'ingozi. Bimwe mu byo yasabye ubushanganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano harimo gusubira kwiheza ibiri kukikete umukuru w'umugambwe CNL yamwandikiye igenekerezo ya mbere ukwezi kwa kabiri 2024 akamusaba kandi guhimiriza abarware bamwe bamwe bo mu butegetsi igipolisi n'imperereza kutivanga mu bikorwa by'imigambwe. Kubarongoye urunani rw'imigambwe n'amadini yasabye kukurikirana hafi ingendo ya demokarasi iriko iratituka agahamagarira inyankamugayo zose kuguma zifatanye mu nda kuko biraba birateye ubwoba kandi biranababaje. Benshi baremeza ko iri koraniro ryajemwo imbonerakure kandi bakemeza ko rwose ibyabaye ari nkinamico ikomeye cyane nubwo abanywanyi ba CNL bashigikiye honorable Rwasa bahejeje kurekurwa. Hari umukenyezi umwe bari bapfunganywe atabarizwa kuko batazi irengero ryiwe. Uwo mukenyezi yitwa Nibirantije Agnes asanzwe arongoye abakenyezi b'umugambwe CNL ku rwego rw'intara ya Kayanza. Agnes yari yafatiwe ingozi ejo hahise ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2024 igihe cy'isaha zine z'agatondo. Agnes yaciye atwarwa gupfungirwa muri komisariya ngo y'ingozi ari kumwe n'abo bandi. Mu OPG yitwa Kayistesi Esperance yaraje akura Agnes mu bandi yamugarukanye. Gushika ubu nta wuzi irengero ryiwe aratabarizwa kuko ashobora kugirirwa nabi. Mutangireze tumenye hakiri kare kugira ngo tumenye ko uyu inyankamugayo itishwe nk'uko bikunze kugenda. Amakuru yacu nagagaruka mu kandi kanya turaza tubazanira amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa muri politiki ndetse n'imikenyuro mishasha agatorwasa yamaze gufata. Ibihe byiza nibyo ndabifurije.